Yabo lento mina that's why ngingalwi nabo because lento yonakala ekuqaleni. Kuyimanje sesivesane sishade kanti kudala umuntu uma umthatha wayiqale aqhumwe ahlale nogogo bemchazela ukuthi la oyakhona. Usiya kwesinye isibongo. Uma ufika kuleso sibongo leso kunezinto ezenziwa khona, kunemkhuba eyenziwa khona. Uma kuthiwa kunemfene efanele uyiphakele leyo mfene.
Sure.
Uma kuthiwa kuyathakathwa fanele ube umthakathi, usuzoshintsha. So you've been reborn komunye umndeni, ufika uyingane khona. That's why bekukhipha nangebhokisi because ubona usuku usushonile usuku usuyozalwa kabusha komunye umusi.
Sure.
So laykhaya kwaShamase sebathenjini la.
Awutshela umama mfethu izwe libukela umnakwethu ukuthi uyangena maChiliza umtshele nangu ma.
Into ekanjalo vele into engeke
lo mtshele ngicela umbheke umbuke nje umtshele ukuthi. No, come on, my brother. Please. No. Ungathi into ayazi. Tell your wife. Ukuthi wena you are taking umaChiliza unengani yakho nina 8 years. Tell your wife izwe libukele.
Maga boy. Nkosikazi wami. La ekhaya isesithenjini. La ekhaya ngizothatha unkosikazi wesibili. La ekhaya ngoba wena ukhona uzosiza uMaChiliza. Let's see.
Akangeni uMaChiliza kwami. Uzophuma nalomnyango wangena ngawo uzophuma ngawo.
Indoda ithi kwena uyangena uMaChiliza.
Ne baba ngeke kuze kwenzeke.
Uyadlala.
As long as I live, as long leli nyawo lisanyathela phansi. Futhi ngeke ngenze ngiphisa ubaba ngizophikisa uMaChiliza. Ngoba yabona laba iloko bephephetha behamba bephephetha imithi masuka la siyoshona ecibini ke uyophalaza iyaphela yonke lento le iyaphela nje iyaphela bayisenda yonke lento le iyaphela yonke lento le iyaphela iyophalaza ecibi straight iyaphela yonke lento udidwe imithi le ubaba
ngiyalibona ecibi imithi udidwe imithi
eGhamaza uyintengeko
mama ngiyangena
awungene lavi
uzothula
you are wasting your time
uzothula
you are wasting your time
ngizokunikeza ithuba akhulume yes
baba Shamase
sabokunuka
ngiyacela ukuthi ngakhekhethe mina ukuthi ngekunkosikazi wakho semakhaya ngoba yabonthi ngala hayi ukhambe kahle
uyangena
uzogcina engena mama wesekhaya
okay
akayena umama uzenza ubaba
baba umseleko uthi wena ku right ubaba Shamase ehle kanje
angiqale ngokuthi kuyisho ukuthi yonke indawo abantu besifazane banako ukubukelana phansi bebodwa
okay
so bona abantu besifazane ufuna bakwazi ukuchazelana ukuthi omunye umuntu wesifazane nomunye umuntu wesifazane okwesibili uma ngase uShamase aphakame kungabizwa amaphoyisa kune domestic violence
okay
that is why ngithi ku right mehle ngoba ngibona phambili kodwa uShamase la ufanele simbuke khona ukuthi akajiki noma umama elwa ukuthi uzomthatha lo nkosikazi but na into engifuna ukuchazela umama uShamase engicabanga ukuthi enye efanele siyilungise akazili ukuzokusiza ngemali kahle kahle futhi akazili ukuzosiza wena uze kubaba nakubantu bakubo njengoba nawe uze kubaba nakubantu bakubo uthi ubaba ekhaya emuva kunesidingo usho lokho kuphela kodwa wena ngoba unkosikazi ophambili wenza sengathi leso sidingo asikho